Βασιλιά.
Ile gari iko hapa. Huyo anaigua mkono.
Wewe! Wewe! Wewe!
Uhuru bado. Sasa yeye kwa nyuma kabisa.
Uhuru kwa nyuma kabisa.
Where? What is my mission? Where? Thank you.